takukuri, takukuri, kete hei hei, peke rangi turi turi hei hei, mana mana tonue, ete ka iwi o iwi e, manu wa kiwi iwi, manu wa kiwa wa, e taku ko akwe, kai te wa, takukuri, takukuri, takukuri,